Ko ia te wahine I arahi I te motu I te wā o te parekuratanga o ngā ihirama I o tautahi, te hūtanga ake o whakaari me te taunga mai o te ngāngara ko Fiori. I nāianei kua uhia te tohu kahurangi ki runga I a Jacinda Ardern, mo tāna noho mai hei premier o tira mo tāna whakapau kaha. Katoa ki a tātou o Aotearoa nei, kia puta o tātou ihu I ngā raru nui o te wā.
There's lots of assumptions about what leaders are meant to be and how they're meant to behave. I wanted to always just be who I was. And New Zealand is unique in that we do give space for people to be themselves. I think we're a country where we expect people to be authentic. We can sniff out if you're not.
Kua whakahonoro tia hoki tētahi o ngā pō o te whutupōro a Wayne Smith mo tana tuku I ona katoa ki te whutupōro I roa tāna noho ki te kāhui whakaako I te kapa ōpango ā I tērā tau nāna te kapa mamaku I arahi ki te taumata o te whakataetai ipu wāhine o te ao. Hei tāna kua roa ia e mahi tahi ana ki Waenganui te kapa I te rōpū tāngata rānei no reira e a huererekē te whai tohu mo tōna takitahi ano.
Can't do anything by yourself in rugby, and so you're reliant on your players, your other coaches, your staff, and I'm really grateful for the people I've been surrounded with in my career.